Jesus. Niyaphuma kule youth, niyaphuma kubo bonke ngegama lika Jesu. Niphuma ngisho nakulaba badala. Anginiceli futhi anginincengi memoya madimoni ngegama lenkosi. Glory to Jesus. Ngoso kwenze njani? Pray kasaya boss. Liba santa la makosaya. I command every spirit right now. I command every demon right now. In the mighty name of Jesus, you spirit manifest right now and go. In the mighty name of Jesus. Niyaphuma, niyaphuma, niyaphuma. Anginiceli futhi anginqeni, niyaphuma ngendlela engena ngayo. Niphuma ngayo, niphuma ngalo ndlela, niphuma ngalo ndlela, niphuma ngalo ndlela. Ngiyasebenza phela manje. Vuka manje. The mighty name of Jesus. Rita pakosaya. Lebros kamando pamsisan, pamsisan, pamsisan. I command every spirit to send a spirit to Nsako. Everything in Mufayo, a spirit to Nsako, everything in Mufayo, Sun Sako. Go in the mighty name of Jesus. Manifest and go right now. I command every bad dreams in the name of Jesus to go in the mighty name of Jesus. I command every spirit, you spirit of witchcraft, I command you now to believe. Go in the name of Jesus. Every spirit, every demon, I command you in the name of Jesus, begin to manifest right now. Manifest and go. Manifest and go. Manifest and go. You spirit of witchcraft, manifest and go. Manifest and go. Manifest and go. Moya wa mataga. Moya wa balo. Kiri hona jwana liya manifesta liya tama. Akili khupeli kia libucha. Tama yang balo. Tama yang. What is it go? Yes, Lord. Master Jesus, deliver your people now. Deliver them now. Deliver them now. Deliver them now. In the name of Jesus, every evil spirit, go. 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 You, young lady at the back, I command that spirit upon you to leave. In the mighty name of Jesus, I command every spirit upon you. You, spirit, you. You upon that young lady, go. Come out of her. Come out in the name of Jesus. Come out. I command you. I command you now. 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 Take your bags and leave. Take your stuff and go. 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 Leave her now. Leave her. Bring her forward. Bring her forward. Bring her forward. Sumakados. Lipasia Lenteke Moskaba Lebos Lebabam Letena Preketosa Presanta Mandos Cabra Libras Cota Maseke Brondo Mosita Lebaba Setakaya Repacasa Lebaba Seketelebos Librando Bobosaya. Yes, Lord, thank you, Jesus. Yes, Lord. Then I shall go to Lizanga. Bless you. Baba Siabonga, 9 minutes ago, Yabandana Bako, Ibusis and Kulungulu Topilayo, Gelitika Maleko, which is Bavale Babi Minyango, in Jesus' name. Amen. Sing a Shalapans Bazar, then I shall go to happening to you. Silence is good. I want to set you free. Jesus wants to set you free. What is happening? Yeah?
Okay. That's a polycystic ovaries.
Unani?
Polycystic ovaries.
Zani. Polycystic ovaries, what is that?
It's gonna cause her not to have kids when she's old.
Eastern Cape. Nifike kakuhle.
Umamakhe uyathandaza manomuntu.
Oh, umamakhe uyathandaza lo muntu.
Umamakhe uyathandaza.
Thank you, Mama. Keep on praying. You see, a praying parent. You see the power of a praying parent. Uhlaseleke umntwana uthandaza umama ngenxa yemikhuleko kamama. Umntwana uthola deliverance. You see ukuthi bale kanjani into okhulekela umntana akho. Yabona? Yabona? Ngithandazwe yalo mama le. Neminyaka mingaki nihlala la kulo mntana? Mamelanike. Akuthethwa nami ngolo hlobo. Ithoni yenu ni-check. Ni-check ithoni yenu. Nineminyaka mingaki nihlala la?
Isidala sikhona apha man.
Kudala nikhona?
Isidala sikhona man. Umamakhe waqala le
tawa. Imanike. Imanike. Xa nithetha nami ningamfaki umani. Niyafa? Sanukuthi man. Nef?
Okay.
Apha nguYesu o in charge. Umuntu xa ithatha ethetha mina ndithunywe uYesu njoba ngila. So ningathi man xa ndithetha nani. Ndithi kuni mingaki iminyaka ndihlala la.
It's been 19 years. 19 years.
Nizintloboni zemoya. Ayithatha man. Thatha. Nizintloboni zemoya. Oh yeah. Ingxaki?
Ngidala faneka ye university. Kodwa sifuna uvala izinto zakhe. Umamakhe yasidisturb umamakhe.
Udisturba ngantoni?
Umamakhe uyathandaza. Yey umamakhe yasibhidisa yonke into esifuna ukuyenza.
Kanti nina nifuna ukwenzani? Nifuna ukwenza ntoni?
Nifuna ukuthatha lo mntana.
Nimsaphe. Ningobani nini? Siqale napha. Ningobani? Nibakwatyali. Eastern Cape. Kukuphi? Niyaganga kanti. La khona mina khona kudlalelwa lapha. Abantu ufuna enye indawo. Nginikeza location entsha. Nithumele phi? Ndibathumele phi? Abantu ababuya Eastern Cape thetha bathumele phi? Ndingabathumela indawo. Ndibakhuphe. Ndiyabakhupha. Ayasuka. Kaniqhwabela uyesisandla. Qhwabelani uyesisandla. Okay, bazalwane, asibuyeni. Sibuyeni. On a very serious note, sengidila nge-deliverance in the way more ngcwele alukhuza ngakho. Sengidila nge-deliverance. Bonke uzonikhulekela futhi nonke ngesayo. Kukhona into ofanele niyenze. The reason why I'm joking, ngiyenzela ukuthi ini the fear yokusaba amademoni ingabikho. So because ngicabanga ukuthi amademoni, yes, amademoni if you don't pray, they are very dangerous. Angayidestroy impilo yakho amademoni. Amademoni akushaya ustake ume in one place. Ulibele usonta, ulibele uze enkonzweni. Because ukuza ecaweni akusho ukuthi automatically uzovikelwa. Uyeza ecaweni, xa ufika ecaweni uyathandaza. even yobekwa isandla uyayikhulekela leyo nto so singayithathi kancane but at the same time futhi amademoni sinikiwe amandla phezu kwawo alikho nelodwa idemoni ngisho nosathane akanamandla phezu kwethu ibhayibhile ithi ungaphansi kwezinyawo zethu so now ngifuna ukuthi ke lento siyi-understand singabi nefear yokuthi hey sizobakhiphi noma ngabe kuthiwa listabon kanjani noma ngabe kuthiwa lineminyaka anginamsebenzi ukulikhipha nono ngizolikhipha noma ngabe kuthiwa listabon noma ngabe kuthiwa leli likatata umkhulu or likabani lomthakathi wase anginamsebenzi umsebenzi wami kuzolikhipha futhi ngizolikhupha ngizowakhupha ndizudlala ngizowakhupha uyesu ndithumele lokho say abaningi ke manje seyabuya ke into ukuthi hey yazushila ubabushabalala lwathi is a prophetic night ngishilo ngathi le prophetic ngeni understand nangu uyesu siqaqela manje I prophetic ilanda izinto ezenzeka kokwini way back zize zifike manje uyesu udila nalezo zinto lona buya la mntwana lo bese baqala ukumjoinisa She's still new. But already beseqalile usebenza. Wagin? Ndana again. Okay. Uyazi ukuthi njengoba ezile uphathisi awase. Angithi ngisho ngathi ubusuku prophetic lobo sengiyakujenga. Lo mntwana sebaqala ukumsebenzisa. Lo. Le ekhaya la abuya khona njengoba bazovakasha la. Uassigniwe kulo. Bengawuxabana intwende nalo yabhutwe sense ukufikela but uthunyelwe kulo ukuthi azobulala lo ingxaki ima mntwana awuyindawo angithi lento engiyikhuluma vele uyayazi that's why uqala ukuhamba this is what is happening umntana wakini lo le emakhaya ahlala khona ujoinisiwe into yobuthakathi lezinto ze cult so now unikezwe iassignment to kill you ubangiswa ukuthi awuzenzi izinto zasekhaya ubhizi nezinto zasesontweni enye into abamfuni lo kokwenu ndingumuntu olithethayo ke inyane ke mina ke andilale khona mina into ngibeka njengoba injalo onenkinga futhi eze ngimtshele nobuthakathi bakhe athi uyafika ngimtshela ukuthi uyathakatha wena umuntu ulanda kubani nobani phela ngizange ngizodlala ngizosebenza ithunywa uNkulunkulu futhi umuntu onenkinga abe nenkinga nami abe nenkinga noJesu okay umuntu ufuna ukuyizwela wena nabazana nifuna ukuzwa nje ukuthi uzokwenzani ngoba uvakashile la wena ukuthi kuzokwenzani yini assignment yakho
zombulala
zombulala ba
ngubile
Why ubani kahle ubani wena ubani ubulala unqobile niyaza kulo angithi sonke siyabona ukuthi ingane encane kodwa lo muntu obhodla la ingane encane khona ingane encane eka bhodla kanje ukhona umuntu oyintombazana obhodla so mdala umuntu la so now understand anike i witchcraft ukuthakatha ukuthi busebenza kanjani ngoba idemoni elihlasele kule insuku le demoni leluminati lihlasele abantu abasha abantwana laba ba-brilliant eyikolweni abahlakaniphi bayarekruthwa manje ukuthi abajoyine le nto yomkhathi basebenzele umkhathi babantwana abahlakaniphile bafuna badilanga abantwana abahlakaniphile abantwana benu bahlakaniphile bazophasa ezikolweni bathole ama-scholarship babasuse phambi kwenu babathathe babathumele e-America nabafika e-America bayokwenza yonke imihlolo bayojoin Illuminati babuye banibulale because ukuze kukhuphuke imendlela nama-ranks fanele babulale abantu ababathandayo bazothamba usacrifice ngomuntu omthandayo bathi umuntu usacrifice ngoma wakho usacrifice ngotatakho usacrifice ngomntwana wokwenu usacrifice ngobantu yinto ezenzekayo kule nsuku le nto ye-Illuminati niyithatha kancane The devil is a lie. UThixo ke kunogcobo olusha alehlisileke. Sisazoba expose amademoni nabathakathi sisazoba expose. akudlalwa manje insuku zokugcina uYesu uyabuya wena ubanjiwe mntana awindawo futhi akubanjwanga nomntwana kubanjwe lo mthakathi utwenzobulala nibanina wife befuna ukumbulala manje yabona sababaleka nezindaba manje sisiwe wena ungahambi oh ungalingi uhambe mntana ngisanomsebenzi omningi hambi lapho kuyo nina bayithu ngiyanifuna bayithu ngiyanifuna ozani bayithu ngiyanifuna nawe ngiyakufuna thank you Jesus mvuseni baleka nezindaba ngeke ngimiyeke nina yonke into yalo mntwana eniyibophile nayivala yonke into eniyibophile nayivala anything yakhe eniyibophile ningizwe kahle ngenicela futhi ngincenge yonke zonke izibopho zenu niyaziqaqa manje nala ma t-shirt abu Tupac hayi u Tupac umoya vele ingenele kalula u Tupac wena ifuna ukubulala ulokho Why ufuna ukubulala unqobile wena? Khona. Hey! Manifest right now, you demon. Manifest. Talk to me. Wena ufuna ukubulala. Yakholoza angeke uzokhuluma ke manje khuluma ke khuluma sheshisa ay khuluma manje uMoses khala khuluma mani ngakhuluma ngiyanishisa namli fire mighty name of Jesus fire mighty name of Jesus fire fire ukwazi ukuthi ubani lo angayi ngasemakhamereni letenda yambeka indaba yanhlula akasondele efikeni la nasa Kolom. Ubani okuthumela. Nifuna ukhipha isidumbu nina. Nifuna ukubulala umuntu. Nimbulalelani. Wenzeni. Fire in the name of Jesus. Oh yeah, auntie.
His man is here, I'm doing it. See him doing it.
Nefigantin, we. Nefigantin,
it is Funa, no mamma catch join. Go to mamma cat.
Lam don't niggas a mayasa. Who didn't are in a little mamma?
Would say, I not law. Not law, lawyers. Sasuleka,
we are Santas. We are Cholomed. We are my talent.
We are too good hiding us. Medicona last week, Medicona. Happy Alexi. This is my born. I got a
last week?
Mendicona, men for the cars. Men for makers who go to Pumis Tumpa.
Emma,
men for the cars.
Tula. When a bofanel unine unine water aganganga gagush, Bazalana Baguas begging to gash. Botwangi understand it would call more home distractor. Testify the participant testimony. Ubambale, uyakale, ubambale, uyakale. Kina into ya king asezwa gale ngati abantu mawe kupuka bezala abayazi ntabazo ikuluma kanti bayazi ukuthi imimoya ayifuni ukuthi nibonge uNkulunkulu umhlaba ubona. So nanikhuluma niyangundaza bese bathi abantu awusuka uthini lo. Kanti into enzo uNkulunkulu inkulu. Angithi bengifuna ukuchaza yilo khuzayo itestimony yakhe. Ngokomthetho bekufanele ngabe kuphume isidumbu isila kushona yena noma kushona abantwana angithi nezwa ke manje Joma beka testifya emela phaphambi esho ukuthi umoya ongcwele umprotectile umoya ongcwele but anivanga ubungqina nani honestly speaking anizwangi testimony yakhe nawe siseka uyibekanga kakuhle because le moya beyidistract ukuthi ungayibeki nayi ke sesiyibhaqa ngapha ke yonke into sayithola ngapha le nto bozama kuyichaza wena nansi last week utathe when angazubani ubeye emntwini eyofuna izinto njoba bekakhuphuka nje bekafuna ukuzozwa amandla ngoba bekabuye emntwini ukuthi umenja if ubu week buza uhamba dadi wethu buza ukuthi yes, some comes up. Mpumputa kuphele ngabona. ngifuna ngikhulule labantwana. Nikhulule nalo yamama. Sheshani. 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 Akho umntwana ozalahleka. Akho umntwana ozolahleka. Lalela. Akho umntwana ozolahleka apha. Akho umntwana ozolahleka apha. Kupha nonke into enifakela kulo mntwana. Iqaqa ingqondo yakhe. Yonke into yakhe niyibophini.
Khawulezani.
Khawulezani. Khawulezu moshele ixesha wena. Sheshani. Myekeni. Mthetheleni. Kuphani. Kuphani zonke into zenu. Kuphani zonikhawuntela 7 times. Xa nifika ku-7 ibe senizikhuphe zonke. Nakulo mncinci. 1. Nithi fire ne. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Loose. Sikabethana umfundisi uyathandazelana. Yef. Oh baba egameni leNkosi ethu Jesu sikhuza yonke le mimoya ezama ukuhlasela baba lefamily. Lalelani mimoya. Alikho igazi eniyolithola kulomndeni. In the mighty name of Jesus. Set free now. Jesus mighty name. Thank you Lord. Thank you, Jesus.
Hey, hey. Kwenzakana ntoni? Hayi ngihambuti. Kwenzakana ntoni la? Kulomntana. Thetha. Ntoni enzakala? Kwenzekani kulo? Baba.
Ngibiza.
Lethenda. Osabakuvalile bathi ungasakhuluma. Bakuvala umlomo bayadlala she sawufuna yabona ke amanisani vumele ya bona kamana lenzeni ukwenza kuhle yini niyenza ukwenza kuhle khaliswa yini kaliswa yini ngiyanishisa ke manje yonke imithi yenu nazo zonke izinto benzobulala ngazo ziyasha manje in the name of Jesus baba egameni lika Jesu ngiyayikhulula le family right now ninami moya right now in the name of Jesus at the count of 7 you go 1 7 Thank you Jesus. Sisi, wait. Ubani nosel. Ngubani? Ayi khuluma kahle. Khuluma kahle.
Sibonane sithombe.
Ngizolandana.
Sithombe.
Ngizolandisa sithombe.
Sithombe. Sithombe. Sithombe.
Ngicobe bani?
Ngicobe bani?
Azichome. Azihenge. Ngobani?
Hey!
Tata wena ungubani? Who are you? Tata man ungubani? Ungubani? Jesus baba. Ngibiza umlilo. Niyashamaje. Fire in the name of Jesus. Fire in the mighty name of Jesus. Fire!
name of Jesus. Wake up. So who are you? Ungubani. Diti ungubani. Ngiyakushisa. Baba ngiyamshisa. Ngiyamshisa lo mthala. Fire! Now umlilo. What? Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Fire! Nisahleli. Susheshuphuma. Awuzuphuma apho ungakasicelile uba ngubani. Uzokwenza ntoni? Ubuzwa yenza kanjani lento obuzwa yenza? Thetha. Ungubani? Thetha man, thetha. Ungubani? Oh, awukafuni. Na umlilo. Biza umlilo. 1 2 3 4 5 6 7 fire. Begeleni ngapha. I manifest him. Manifest and go. Jesus mighty name. Minente, pindelem zimbeno akunyakbiza. Geka malengosu Yesu. Gen. Minente, pindelem zimbeno ak. Gan in the name of Jesus. Gan. Minante, Gabiz, come back to your body. Come back. Come back. Minante, come back.
Elomuntu omdala.
And then
Yeah.
Family, I could not put you. I'm not to yes, I'm not. Tell them that I'm going to eat. Tell us, I will eat. Tell us, I will send this family. I could have out. Was I send this? I was send this about put back.
Tete. Tete mntana. Uphupha ubhuti. Eshonile. Bekunguye beka pha phakathi kule bhokisi.
Ngathi ngiyamphaphamisa kafuki.
Eh?
Ngathi ngiyamphaphamisa kafuki.
Wathi uyamphaphamisa wakanga wazanga vuki.
Ngabese ngacela umama ngathi ngicela afonele ubhuti bathi ngibatshele.
Le phupho uliphuphe before uza ngapha. Ngeviki lokugqibela before uzawuza. Okay. Khangixelele muntu ngani. Akakho umuntu omxelele ngani. So namaphupho aloku ayabuya kubona abantu abashone.
Okay.
Yeah.
Upha mina. Uthanda isithombe. Ngavuka ebusuku ngaphothweni.
When so like call kwaba khona into ethi sixhome
kuba ayikho engiphilayo emhlabeni
yathi yathi lento kungcono uzixhome because ayikho into oyiphilela emhlabeni useless esibona spirit of suicide yabona moya we suicide abantwana bafuna ukuzixhoma bafuna ukuzibulala bafuna ukuzihenga. Ukhona umuntu onama suicidal thoughts okhona la kushusha moya unento efika kunje ithi ngathi zibulala ama voices akhuluma athi zibulala useless ikhinto ephelela bangabe khona isap come here I want to pray for you it's a spirit leyo come now bese wena mntana umsebenzi wami nengabe la kubuya la qha uya sis wasungisaba manje kanti ube uright ngiwamukela kahle ngithi nayi ingane kamama kumete wasungisaba nje uright uphamise sathi high school
ungenwake ubini izina
ufunani mngani
ungenwake
ufunani
ungenwake singene ngomnganwake sathathi ngondo yakhe
nenzani
nengondo yakhe sithathile
nithathe kanjani lalelani
sithathile sanika se
nayinika bani
yeyi sanika lomuntu
ninike bani
sinikile sinikile
ninike bani
sinike yena
nini nimnike nini
isikole kade sayithatha into yakhe sayithatha
yayithatha uba
sisebenzisa sayisebenzisa
nangiqeda nayibuyisa
bayathandaza manje asikwazi ukuthi siphebule naye so sathi ngondo yakhe kuphela
benifuna ukumthwebula
ngondo yakhe kuphela
benifuna ukumthwebula na
umsebenzisa
kuphi benifuna enze
asikwazi ukuthi asebenze kodwa
hey
Again, Kulumeni na indezwa kalayo. Benifuna ukumthatha nimsephe nimsebenzise for in.
Nomsebenzisa ukuthi asebenzele thina. Asebenzele thina.
Nisebenza nini? Yini umsebenzi wenu? Yini umsebenzi wenu?
Sathi ngundo zengane.
Ni specialize ngotshintsha ingqondo zengane.
Yebo.
Ningobani? Ibizwani? Ibizwani into yenu enisebenzelayo?
Ngizwa
Nipasa ngizwa kwa
Bayasandaza kubo Bayasandaza ingqondo yakhe sibuyisanga Asibuyisanga ingqondo yakhe
Yaweza manga matimoni Bazule ngibathi bathi siyithathile sayibuyisa Ma abathibona ngayibuyisa kanjani ingqondo mayithathile ayithathile
Hayi manje
Nikhohlisa bani Nikhohlisa mina Ngizonikhombisa Ngizonibonisa ukuthi lento eniplanayo angeke izisebenze. Ningobani? Ningobani? Nispecialize ngani? Nisebenza ngani?
Sisebenza e-school enganeni.
Nisebenza
e-school emhlaba wonke.
Nisebenza ma-high school.
Wonke ema-high school isasebenza.
Ya.
Sathi ingqondo zengane.
Ya.
Sibafelise.
Ya.
Yithi kusuke kwenza thina befutine siyithathe.
Niyini nina? Niyini? Ningamademoni? Ningabathakathi? Ni Illuminati? Niyini? Ayikhuluma wena. Fire in the name of Jesus. Fire now in the name of Jesus. Fire now in the name of Jesus. Fire. Fire in the name of Jesus. Fire. Fire in Jesus' name. Fire. Kuluma. Niyini?
Ngikhethwa mina
Lalela ke Spend this case of yes. Gifagi divorce manje. We are sugar nanalo. Unga sapindu sonde legui. Angu tele foot angu nyangis. Moyantin. Moya wasam kati. Moya wamatimon. Moya ga satan or release wangales card. Get gamaliga ches. Was a Nazareth. Get destroy a manch. Get paralyze a manch. Get paralyze a manch. Get paralyze a manch. Get paralyze a manch. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. Get out. In Jesus' name. Pum. Puma. Puma ngui. Ninga pinda nbui. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Manifest and go. You demon. Never come back again. In Jesus' name. Lo mnyango bonge na ngawo nyawuvala. In Jesus. Thank you, Jesus. Simthandile. Vuk. Simthandile. Phakama. Buya sesa. Sondela. Usazomtshela iphupho. Elinye elokugcina. Ikhona elinye iphupho lokugcina ufanele umtshele lo. Kunjani sizo right? Kwamsizandla. Baba siyabonga. Egameni leNkosi yethu Jesu. Ukhululekile Nkosi umntwana wakho. Babo namandla siyamfihla egazini lika Jesu. From the top of his head to the bottom of his feet. In Jesus' mighty name, we thank you for your mighty deliverance. In Jesus' name, we close these doors. In Jesus' name, that the evil spirits are using against these young people. In Jesus' name. Thank you, Lord. Amen. You are free, sis. Shalan ungulizan. You are free. Was short in popolok. Shota, elo shitene ngana wa itu, ele spili, ilele ne, dino, kusishale ngusa ngusa mabe fundisi zandla. Siya bonga mfundisi. God bless you. Shota lelo tini. Mbeki zandla manji unku mundu, zonke si zonfula la, eskali. Askena manji, ya skena manji. Askena manji. Kulma mdana, lelo tini. Manga kahle uvuka phansi akisho ukuthi uyiqinise uzowa noma uyiqinisile mawuthanda ungayiqinisi lithini lokugcina bathi ungalikhuluma bathi ungasho hayi abakwazi siyasebenza phela la Banlo. Ay kuluma. Kuluma man, kuluma. Tata. Ubuyini? Wena wenza yonke lemsebenzi. Wena ufuna ikhasi. Wena ufuna ubulala abantu. Kanti kahlalwa la.
Who's out
in?
Who's
up?
Sauce, msan ok. Nia ok. Sauce yenze gale yondo. Chini ningoba nini na ena manta nina shulu Yesu. Ninga pesu kwa Yesu nina. Lalela, umwe wukus koma. Uya puma ngoku, uya amba, uya kutuka. Sauce ushalapa. Yilwele lestri. Wukus koma. Gubanilo.
Lala naye.
Oh ya ganja. Ulala njani naye.
Kahle.
Ungubani wena? Ungubani? Ayithetha sumoshi xesha. Ungubani? Uthe mlala nomntwana omncinci kangaka. Nefuna ntona apha kuwe?
Ufuna uzisa utata akho umhlungu.
Oh, ufuna uvisa utata akho umhlungu. Ngubani wena ungumntu wasefamilini? Wasefamilini wena? Okanye umntu nje uthakathayo? Thetha. Thetha! Thetha man, moshi ixesha. Hey, ndithi thetha. Andifuna uthetha. Nizawuthetha ngomlilo ke. Asiyeni. One. Two. Three. Four. Five. Six. Seven. Tata. 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 Ungubani. 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 Ndiyazi uba ufuna ikhazi, ufuna ubulala abantu. Ndiyazi ufuna ubulala abantu. Sendifuna ukwazi uba ungubani. Thetha. Phendule, phendule. Check isandla sakho, check isandla. Iya. Ungubani. Thetha, ungubani. Awufuna uthetha? La umlilo. La umlilo. One. Ungubani? Awufuna uthetha? Awungafuna uthetha ndiyakubulala. Ndiyakubulala. Nayi sodi. Ndiyakuhlaba. Thetha! Ungubani? Ungubani? Awufuna uthetha? Asimtshiseni. Valiwe pa? Bagu vali? Ugu vali le lomdo boye gwe? Wati soza waziwe? Uya tog. Uya tog uza utet. One! Two! Pendule mfuni sisu. Three! Four! Five! Six! Seven! Seven. Yeah. Usane ngani? Huh? Ugafuna uthetha? Ugafuna uthetha nangoku? Uyaxoka. Ha, uyaxoka shem. Uyaxoza uthetha. Babesana.
has a stroke from 2015 until now. Naye istroke siyaphuma kubani konje kulungelo uzabathola abantwana kakuhle futhi ngegama lenkosi akuzuba na complications akuzuba nanto yonke into yakhe nje izoba right in the name unqobile uzawusebenza uthenga enye imoto yesibini uyathanda awuthandi ngegama lenkosi Yesu glory to you soze bahlukane khohlwa nendlu eyakhayo uzayigqiba khohlwa Tagatindini. Ashala koni pelid. We are mbake manj. 7 times you go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Come out. Come out. Come out. Come out. Come out. Jesus mighty name. Thank you Jesus. Baba siyabonga. Khululekile Nkosi umntanakho. Khululekile yonke le family. In Jesus name. Njubani enhle enhle phakama ngegama lenkosi enhle phindela emzimbeni wakho phakama ashale nonkulunkulu izandla. Waza sesibuye. Ngiphele anointing. Nisakhona bazalwane? Nisakhona? Ngiyeza kini, ngiyeza kini, ngiyeza kini. Bokufana ngabe nje neya intercede obanhlele lapha. Thank you Jesus. Amsasandla sisi. Baba ngiyakuvala ukufa kulomndeni. Ngegama lenkosi yethu Jesu. Akunamuntu ozofa. Ngiyakuvala Nkosi uchitheka kwegazi. Akunamuntu ozoshona. Iqashula zonke ibopho zabathakathi. Baba uvusimuze baba usekhululekile stroke usiphumile ngegama lenkosi yethu Jesu. Baba wethu namandla izwi lakho lithi inkosi okwenzeke kubantu kwena uNkulunkulu ongcwele kuyenzeka. In Jesus name, amen. You are free mntanam. Shalani uNkulunkulu izandla. Makabongwe njalo Jesu lo Oh, wahla chayeko othanda Hallelujah Uthe ubani wena? Asizwane laqala. Ngithema ukukhuluma nami. Uyiqaphela ithoni yakho. Ungasebenzisa amagama abo hey. Akeni mi. Angizwanga ke ndoda. Ngempela. O serious?
Sithi umfazi wami zobona.
Uzongenza
hey ungazi kahle
ujwayele ukubasabisa ne
awungazi kahle
ngale ngakini uyayibatshele kanjalo bese baya kwesaba
indoda mina
uhlangene nenye indoda namhlanje ngifuna ukukhiphe wonke amandla akho uzwakhiphile
mfazi wami lo
noma ngiswale ngizokumukula ngenkulu impamo ngizokushanga impamo usiphinde njengetop Mfazi wakho lo
mfazi wami lo
namhlanje ngifaka I divorce ke
Ngobe njani yena
Wena ngobe njani ubayeke bonke lapho uzongena kulo yini oyifuna kulo
Angithi lona uneyimali uyimali uneyimali Oyazi ntombazane
Oh unenhlanhla
Thalela uzoba ibillionaire kune project sasebenza kuye ngifuna ukuntsha ngishinqondo lo muntu kumele uhlangana niso nane ngonyama yabona nje le project sakhe ngizihliphisa
uzoyihliphiselani ngoba uthi ufuna imali nje
ngithi yasamzonke angifuna phakame
awufuna phakame
ngekathobe
inkinga yakho kulate manje ngoba useqede nokuphakama uzokwenza njani bo
kade ngimzama naye
oh awukholwa
ngifika njalo avuke ekhala ngifule ngiyamnyukubesa ngiyazenzela
uyazenzela
njalo usaba nokulala
ngoba uyafika wena
ubheka kuze kuse ngifike ekuseni selele futhi
lalelake yonke le migingano yakho bo yenza kuphelile namhlanje ngeke uphinde usondele kuye uyezwa ndoda Angithi uthe uyindoda asilweke Usha mina ngebhakele iwiki kanje akeni miye ngimshange empama lo Vuka ndoda vuka siluthe ufuna kulwa nama ngini Vuka Vuka ndoda. Uyalwa iphakelwe ichrome kanje bamba. ngiphakele itshekile ezingashaya mina lezi. Vuka ndoda, musa kuyifisa, vuka, vuka, vuka sini, vuka sini. Nasoka. Ake nibuke. Vuka nomzane, vuka nomzane. Ngifuna ukuthi uze usarende uthi ayishabalala, ungihlulile ngiyahamba manje. Ushana neyipika ubhenge, ngikutshelile iphela zakho zikrom. Ushayela neyipika. Umbona ushabalala yini? Nangilayiduza. Nangilayiduza. Nangishabalala layiduza. Vuka ndoda, vuka, 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 vuka. Vuka nakho. Kahle phasa ungasiphazamisa impi i-on. Impi ikona buya siphazamisa. Mbuyisele ngapha. Ivivi. Bese niyahlala-ke aningithandazile ngilwa namadoda la. Bese niyalala nje ningangithandazelanga. La madoda amangaka ngicabanga ukuthi nawabuya awezi-ke. Ngihlule ukuthandazela umuntu oyi-one. Mina bukani bangaka nanitheku bomthatha onkiwi yomnyani khulekela. Ngihlule ukukhulekela umuntu oyi-one. Amadoda lapha angishaya ngeyibhakela. Jesu loyo nje mina ongisizayo ngoba phela ibhakela ziyafika uJesu uyavimba. Vuka nomzane, vuka, vuka, vuka baba, vuka. Ayi ngathi ubuye kothatha amandla manje nomzane. Wasoba strong kangaka. Ngizokudelisa ingane. Hayi wena wena ungangazi wena. Wena wena ungangazi. Wena fire. Wena ongazi mina. Vuka nomzane, ufuna uyivumela ukuthi ayishabalala ungiqeda amandla. Ngiyamiyeka manje. Vuka baba, vuka, vuka nomzane, vuka uthe wena uyalo. Uthe angikwazi, uthe angikwazi kahle. Fire, fire, fire. Iphakela zakho ngathi ayisanamandla nje. Ngizokukhipha yonke inkani. Namhlanje ngizokukhipha yonke inkani. Yonke into oyifake kulo mntana namhlanje uyayikhipha ngegama likaJesu. Hawu, 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 nangabami, hayibo. Yini azoqala ukuthelela nje manje? Usozama nokungibamba? Ngiyakushisa ke manje. Baba, ngithumela umlilo manje. Ukusuka ekhanda, ukuyophuma enyaweni. Noma angashayisi lapha, angashayisi lapha. Fire in the mighty name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire in the name of Jesus. Fire! Vuka, 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 vuka baba. Ukwazi ukulala empini kuyaliwa la. Vuka, 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 vuka. Usanenkani, usanenkani. Usibukani, buka, buka. Fire! Iphakela seyiphelela kuya isaphuma. Fire! Igama lika Jesu, bantu uyaphakama ngiyashaya. Makathi uyavuka nje, shaya! Igama lika Jesu, nakho-ke, nakho-ke. Ma uvuka nje ngiyashaya, ma uvuka nje ngiyashaya. Ngilinde nje makuveza ikhanda, shaya, shaya. Fire in the name of Jesus. Ake sibize nomlilo. Seven times. Nonke niyahamba nenivala into zakhe. One. Fire. Two. Fire. Three. Fire. Four. Fire. Five. Fire. Six. Fire. Seven. Fire. Eight. Fire. Nine. Fire. Ten. Fire. 11. Fire. 12. Fire. 14. Fire. 15. Pagam. Phakama sesi, phakama. Sithe mingaki iminyaka? Eshatile. 13 years. 13 years. Phamsa izandla bami. Ziyekela manje ke sejosi, ziyeke ilokhu. Ubani ke lo se? Who's this? Ubani lo? Ubani lo? Ubani lo? Usaleleni? Usaleleni? Uyahleka.
Ubuyaphi lapho ngoba ngathi ngafaka. Ngafaka engozini yemoto ukuthi ungeze sokwena uhlale endlini. Uyaphi lapho simelwe inkosi? Ufunani mntana omntanami kule ndawo? Hey, ufunani? Oh, simelwe inkosi. Ufunani la?
Nametha negama elihle. Nametha negama elihle. Umelwe inkosi. Njobe imele nje manje.
Funani la.
Ubani ugogo wena noma uba?
Hey, umbuze ngintombi yakacebe ekhulu.
Uintombi yakacebe ekhulu. Intombi yakacebe ekhulu ufuna?
Hey, wekhethelo lakho. Nganyami.
Yini indaba kube wekhethelo lakho?
Unayiphiwe iningi.
Ya.
Waba wekhethelo wahluka yedwa.
Kahle kahle ngoba nonke nibangisana ngaye nje. Nifunani?
Manje lo muntu ungenhlahla umhlophe umnene.
Ya.
Manje sisebenzisa konke.
Nifuna ukusebenzisa kanjani?
Uhlukile nje mndeni ngisho babakho uyazi. Hey, lengane ihlukile.
Manje nivimbelani ngoba phela ingane yenu le. Nivimbelani ukuthi iphumelele.
Angithi bekumela kane ngonyaka odlule lo muntu.
Ya
samfala nomnyeni samfala konke indiqedisho thangama windi nomnyango mengabe uphumile lo muntu
fanele ngabe uphumile manje usemzeni wakhe na fala imali
safala yena nitsasa susangiso lomnyeni wakhe kodwa uyamthanda la kakhona bakamkhohlwa manje unzima ngoba nalobhuta kamkhohlwa yemenele wabuya nje siyaswatela simdedisa
ni mani nisondela kanjani yini le enza ukuthi nibaqelelanise
angithi sifake isichitho sifika silale naye bese ba nesidini ekuseni ngabe samkhulumisa amnyane azayibuza ukuthi ngoba ngimthanda nje uma mnyandu yini le ngaka
oh lo bhuti abese yamnyanya
eyamnyanya
ya
angithi ufuna ukumenzela yonke into ufuna ukumbeka egundleni eyiphezulu manje
manje nena niyavimba
mele ngabe bakuthi lababantu bahlanganiswa uNkulunkulu yabona nje
manje nina nicabanga ukuthi ninamandla okuhlukanisa lokho okuhlanganiswa uNkulunkulu
beku uNkulunkulu wamhlanganisa kudala wabahlanganisa ngokakumoya lababantu basadile nje
oh
ukhululiwe lomsado wabo manje asikwazi ukumelana nalento kaNkulunkulu ekubo iyabona nje
ihambani ke phela
sizame konke
hambanike
hlangana nanamathongo ayi ayabenza bakwenzayo sebakhulula manje
bakhululeni 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 siyashadisa la bakhululeni bakhululeni nalento lesilwane enimlalisa naso lesi sihlelela iminyaka e-13 siyahamba manje kahleke kunani la endlini
umoyo la endlini ufuka mamphulela konke uyazi ukuthi kwenzakalani empilweni yakhe
ya
akasadidekile
akasadidekile
uyazi
uyazi ukuthi
konke ufuka mamphulela ehlala nje la endlini wabona konke hey yabona
thank you Jesus lalela ke uthe ubani wena macebe khulu mamela ke macebe khulu lalela ke lengane ungasaphinde usondele kuyona usaphinde uyihluphe lengane iyazwa macebe khulu umuke waphinde wasondela kulengane ngokulahlela phakathi kwesidamdamu somlilo
isohamba simyele buka nje simfaka iphandla bavuke ekuseni bayiqhusula zonke wathandaza wavula amahubo 91 oba kasula zonke lezi iphandla bese mfaka emndenini ngoba yena bese disconnecting sasa bathe savuka sesimphahlisile wathi yena uyakholwa kayenzi yonke lento
ya
wama wathi yena uyakholwa yena
hayi kodwa uyazi ukumela iqiniso laNkulunkulu buka uNkulunkulu ukuthi umlwele kanye ukuba uvele wavuma wathi hayi ngoba ngifuna umshado ngizawuthini ithi ngivume niyambona ukuthi uNkulunkulu uthembeke uthembakele kanje if mawu faithful kuNkulunkulu uyakulwela kanje that's all wena manje i deliverance yakho uNkulunkulu uyamkhulula manje angithi yabona
yabona nephupha liphupha namanje lisamdida
ya
uNkulunkulu vele wafika insika yomlilo
ya
wathi yaphuma esecekeni kubo lomlilo washaya enhlizweni nasesandleni manje uyayibuza ukuthi bekuyini lena uthi tekila gazi thina siyazi mvalile ukuthi angaboni ukuthi yini
Nina, njoba nimvalile.
Besingafuna thola incazelo yalo. Ibethi ufuna ukufonelwa lokho ekhohlwa. Efuna ukubusa ngalento.
Ange Nina anazi lutho vele into zikaNkuluNkulu. Nimkhohlise mahala sizomtshela thina ukuthi isho ukuthini le yona.
Uyabona bebe umndeni bonke bephele. Yavele lento yamkhetha yedwa yahlala kuye. Yasiyashabalala kuye lemafini.
Thank you Jesus. Baba siyabonga. Usekhululekile. 13 times yonke imimoya yabantu abadala abantu abangasekho imoya yotekoleshi izinyoka zabathakathi amadimoni ezichitho nehamba 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 You are free in Jesus' name. Smell when goes, Pagam. uNkulunkulu lonamandla uNkulunkulu loyingcwele wena obonakala kuye ngelanga belakho lomlilo umkhethile uNkulunkulu she is a chosen one kule family Father in the name of Jesus continue to manifest In the name of Jesus, continue to open doors. Baba, ngiyamkhulekela. Nakule meeting azoya kuyo. Baba, ngiyamkhava. Ngamalanga bomlilo. Ngimenzela baba hedge of fire. In the name of Jesus. Ngiyalele imimoya yonke. Imoya yezingozi ngiyayibopha. Moya zenkosi ngiyiqalekisa isaphindisondele le moto yakhe baba ngibiyela ngabala ngabomlilo ngegazi lika Jesu baba lithi izwi lakho kungenzeki kubantu kwena uNkulunkulu ongcwele kuyenzeka in Jesus name I declare you free today from every demonic attacks from every spirit in Jesus mighty name I speak grace mercy I speak a divine protection of God upon In Jesus' name, amen. You are free. God bless you. Nigene ihlango zakhe. Nasi ihlango zakho. Thank you, Jesus. Buya sisi. Leyangane, ngimqedile ukukhulekela le mntwana. Ngimqedile. Uphi? Ngimqedile. Ngimqedile ngalo ngisho lo. Lo wakho sisi. Ligqibile ngaye I guess boy sondela sisi asiphakameni bazalwane sengiyonibeka izandla nonke Lupagami sudumogu Amen Amen Silupagami sudumogu Amen
moya izobambezela ngaye ukuthi singena na kiba manje because deliverance yakho fanele be complete nikeza umama yamsizana. Thank you Jesus. Baba my second minimum moya esele kulomntwana moya ingcwele search in the mighty name of Jesus. Manifest moya ndini, manifest ngegama lika Yesu, manifest in Jesus name. Sondela la sisi phamsizana phamsizana siyabo khululekile inkosi umntana wakho shaka usidiya make cross mandobosaya Jesus mighty name. Siyabo khululekile, you are free in Jesus name. Nenzani yini lanenza vele nenzani? Hey, kipande tele nyaweni. Kupande ndo eso nyaweni. Kipande ndo we. Kipande ndo eso nyaweni. Kandika dhalwala. Eh? Kandika dhalwala. Keep an end. Alime straight and now. Nifunu kwenza. Nifunu kumbeta nge stroke. Nifunu kwa accident. Yinle. Ikupen. Nia hampa maji. Nazo zonki ndoze. Oh. Nawe unendote. Ushatile nawe nomshata ngubreaker buye singiyakhumbula buya breaker uyamshata angaza buye phela lo bhuti ngoba umshata ubreakwanga sheshisa ungcwe ungcwe umshato obika kwenzile we 13 years so breakile nkulunkulu siyabonga. In Jesus' name, kuzo mshado omusha. Ngegama lenkosi. Ngcwele. Wena ungcwele. Ungcwele uthi. Misandinya u straight. Wena ungcwele. Misandinya u straight. Wena ungcwele. Yes. When on dwele. When on dwele. Lalela. Isikhathi sokuba la siphelile. Ungasaphinda usondele kulo sisi. Into bekuhlanganise naye seyiphelile. Akusasa unkosikazi wakho lo. Awusawuphinda usondele la ulale naye. Awuzi kumenzisa namaphutha emsebenzini. Awuzi kumenza ukuthi abe nelow self esteem. Yonke le moya oyifakile la njengamanje angiceli futhi angincenge. Ngithi uyayithatha uyaphuma nayo. Ngizokubalela ka 7 angifike 7 ube sohambile. 1 2 3 4 5 6 7 Get out. Jesus mighty name. Baba siyabonga okungenzeki kubantu kwena nkulunkulu ongcwele kuyenzeka.
qashukile zonke ibopho zabathakathi baba wethu namandla nesimane bekathweswe sona esilala naye siphelelwe isikhathi in Jesus name ukhululekile amen you are free in Jesus name shala noNkulunkulu izandla kakho wasasiza wasani bazalwane wasani wonke umuntu ngimbeka isandla imani wo lazi yakhala zonke ezingamanga kahle sala ngapha langapha Nkosi namhla Nkosi siyamangala uma ngithe iphile nomile kuba wena wangu kabe safele I break every family covenant phezu kwakho onke ama covenant asekhaya antileyile empilweni wonke ama connections wama altar amiswa ekhaya zonke ibingelelo enithi mina nithi niyaphumelela ekhaya ibingelelo zintonsa lemumva ibingelele zenzi wabantu abadala nabo bengazi ngenxa yokuswela ulwazi namhlanje imoya ibambenina emndenini njengoba uzama kulomndeni ngiyakhuleka ukuthi uNkulunkulu akakuphe amandla namhlanje ngimemezela usuku lwenkululeko phezu kwakho naphezu komndeni wakho konke ebukuboshiwe namhlanje kuyaqaqwa in the mighty name of Jesus baba egameni lenkosi yethu Jesu izwi lakho lithi inkosi okungenzeki kubantu kwena dwala lethu kuyenzeka baba siyabonga in Jesus name I declare you free thank you Jesus Praise the Lord. Ngapha ilowa is fine. Ake siphakamise izandla sonke. Baba egameni lenkosi yethu Jesu nalibandla lakho nabantwana bakho. Sengiyobeka izandla nkulunkulu akube lona lo engizomthinta ngokwendlela wena baba ohlose ngayo. Namuhla ukuba bakhululeka ngabikho sithiba ngabikho into ezophazamisa. Baba bakhulule egameni lenkosi yethu Jesu nkulunkulu namandla. Qashula zonke ibopho. Qashula baba onke ama covenants enziwe kulomndeni kulemindeni ngelihle igama lenkosi uJesu Kristu abanye baba kunemimoya uNkulunkulu wethu namandla from emakhaya egameni lenkosi yethu Jesu from the family backgrounds uNkulunkulu wethu namandla I pray in the name of Jesus ukuthi inkosi baba khululeke namhlanje abanye bathole ngisho imisebenzi ile mimoya ivalile abanye bathole ngisho imishado ile mimoya ivalile Baba abanye imali zabo ziboshiwe uNkulunkulu namandla abanye ingqondo zabo zebiwe intshontshiwe baba egameni lika Jesu abanye kufakwe izifo kubo moyo ngcwele zonke izifo sasemakhaya all the family sicknesses all the family generational curses every spirit in the mighty name of Jesus yonke le mimoya moyo ngcwele siyay break right now in Jesus mighty name ngegama lenkosi uJesu nina mimoya nina madodo obusuku nina botiko losh in the mighty name of Jesus ngiyaniyana njengamanje phumani kulomizimba phumani ngisho emakhaya phumani emsebenzini wabo phumani imalini zabo phumani emishadweni yabo phumani kuyo yonke into enegama labo kuyona ngegama lenkosi yethu uJesu nginikiweke amandla negunya phezu kwenu anginiceli futhi anginincengi ngiyathanda anthandi ngiyaphuma kubo ngegama lenkosi yethu uJesu baba In the mighty name of Jesus, siyabonga uNkulunkulu wethu ukuthi baba izwi lakho lithi siphiwe amandla negunya phezu kwabo bonke omoya. Namanje uNkulunkulu encwele saphuma zonke inqola bayohamba ngazo Baba ngizikhava ngegazi lika Jesu, ngibopha izingozi, ngibopha baba ngishisa amadimoni azobalinda emgwaqweni abalinde emakhaya. Baba wethu ingcwele bayongena nomlilo egameni lenkosethu Jesu. Baba wethu namandla na inkonzo yakusasa siyayikhulekela moya ingcwele, yenze imangaliso zakho phakathi kwalendawo egameni lenkosethu Jesu Kristu waseNazaretha. Baba wethu namandla njoba singena kwinyanga entsha kaJulayi, uNkulunkulu wethu namandla, inyanga yemangaliso baba, siyathandaza egameni lenkosi yethu Jesu. Inyanga uNkulunkulu wethu namandla kuqashuka kweyibopho, inyanga baba yokupheleliswa kwezinto beyishoda empilweni zethu. uNkulunkulu namandla busisa ke ifa lakho nangalesi sikhathi ngoJesu Kristu oyinkosi nangumsindisi wethu. Father, we thank you in Jesus name, amen. Ashale noNkulunkulu ihlombe elikhulu. Buya mfundisi Thandaza, man of God. Ngicela ukunibeka izandla bazalwane egameni lenkosi. Glory to, ngicela usisha off the mic ne.
Moyo engcwele, sibongile uNkulunkulu ongabona ngamehlo. Sibongile Thixo odume ngokulunga for your presence. Qhubeka nkosi ukhulula abantu bakho moyo engcwele. Bonko tikoloshe nemoya ecashile nkosi, right now expose them Thixo odume ngokulunga. Sithembe wena nkosi, asinale elinye ithemba moyo engcwele. Abanye bayaphuma baye inyangeni Thixo odume ngokulunga, kodwa thina sisondela kuwe moyo engcwele. Sithi sikhulule moyo engcwele, sikhulule abantu bakho moyo engcwele, free of charge moyo engcwele. Inyanga zibatshata ama-1000 nama-1000 Thixo odume ngokulunga, kodwa wena moyo engcwele uyakwazi ukusikhulula mahala nkosi. Sibonga igazi lakhe elisebenzayo phakathi kwale ndawo Thixo odume ngokulunga. Sibonga your deliverance right now mesi odume ngokulunga. Sibonga your healing right now moyo engcwele. Sibonga your breakthroughs right now moyo engcwele. Ngempela wena unguThixo wokukhonzwa nkosi. Kube wena wawungekho empilweni zethu ngabe zabhela endleleni moyo engcwele. Siyabonga nkosi uthando sithanda ngalo nkosi. Sometimes we sin emehlweni akho nkosi, singadeserve ukubizwa ngengane zakho moyo engcwele, kodwa wena uthe size kuwe nemthwalo yethu Thixo odume ngokulunga. Wena uza kusithethelela Thixo namandla, sithethelela amacala esiwaziyo nesingawazi moyo engcwele. Ube uNkulunkulu ube ngakithi Thixo odume ngokulunga. We don't care who's against us mesi odume ngokulunga, if only wena ungakithi Thixo odume ngokulunga. Asikho isimo esingeke simelane naso, asikho indlela esingeke sikwazi ukudlula kuyo. Labethe angeke singene khona songena ngegama lika Jesu, labethe angeke siphume khona sophuma ngegama lika Jesu. Siyabonga Thixo odume ngokulunga for indodo oyilethile empilweni zethu uMJ Jabalala. Thixo odume ngokulunga, imupha amandla nkosi, imupha imfihlakalo yezulu Thixo odume ngokulunga, imbathisa uamandla kusekhaya ezulwini Thixo odume ngokulunga, umupha upetroli wasekhaya wasezulwini Thixo odume ngokulunga, angapheli amandla Thixo odume ngokulunga. Sikhulekela Eagle Mountain at large mesiyodume ngokulunga. Sibuye ibusisa ngegama lika Jesu Kristu, sithi amanye amabrentshi azozaleka ngegama lika Jesu. Sithi uSathane ofuna ukudestroya le nkonzo Thixo odume ngokulunga, siyamhlasela ngomlilo wasekhaya ezulwini, siyamqalekisa ngegama lika Jesu Kristu. Bonke abafika nemithi kuzodestroya le nkonzo bayasha ngegama lika Jesu. Abathakathi mesodume ngokulunga abafuna ukuvala le nkonzo Thixo odume ngokulunga, uSathane namadimoni mesiyodume ngokulunga, siyabashisa ngegama lika Jesu. Sithi abanasabele Eagle Mountain Thixo odume ngokulunga, sithi ayindizi Eagle Mountain mesiyodume ngokulunga ngegama lihle lika Jesu Kristu umfeli wami. Siyabonga mesiyodume ngokulunga ngakho konke sekwenzekile kule ndawo. Yibo uNkulunkulu kithi, siba abantu kuwena Thixo odume ngokulunga. Uhlale phezulu ezulwini sikusebenzele emhlabeni Thixo odume ngokulunga. Ungasingenise ebulungweni Thixo odume ngokulunga, ngokuba umbuso ungowakho Thixo odume ngokulunga, namandla nenkazimulo kungokwakho Thixo odume ngokulunga. Konke sicela kuwe Thixo odume ngokulunga, igolide nesiliva lingewakho moyo engcwele. Siyacela Thixo odume ngokulunga, nabo abantu bakho bazophuma baye emakhaya nkosi, abanye abazi bazofika ebadleni, abanye ingane ziyabuyela esikoleni ngesonto elizayo Thixo odume ngokulunga, abanalutho nkosi. But I know when you're the God that provide, you're the God that gonna change the situation Thixo odume ngokulunga. Some of them bakhathele uya komashonisa, some of them bakhathele ukucela. Yibo uNkulunkulu let we provide for them moyo engcwele, ibenzela umlingo nkosi, ibenzela umlingo enyangeni ye7 mele usodume ngokulunga. mayesha umuntu wakho Nkosi ephathiswe uwe Thixo odume ngokulungama yenza Nkosi konke okuphelele empilweni zabo Thixo odume ngokulungama ngikhuluma isibusiso Thixo odume ngokulungama ngikhuluma i-overflow in their life Thixo odume ngokulungama ngikhuluma increment in their life Thixo odume ngokulungama laba sebenza khona Nkosi babusise Nkosi ubalondoloze Nkosi nabasafuna imisebenzi moyo ongcwele wena ibakhanyisele moyo ongcwele nasebe utholile imisebenzi Nkosi wena ibanika ama promotion Nkosi nabadla amaphilisi moyo ongcwele let the dying organ respond by the power that rose Jesus Christ from the dead abagulayo mabasinde Nkosi abagulayo mabasinde Nkosi abagulayo mabasinde Nkosi ungena kule ndawo mabaphile Nkosi ukuthintwa ilezandla zampostoli mabaphile moyo ongcwele ukuzwa izwi lakho mabaphile moyo ongcwele sithembe wena Nkosi sithembe wena Nkulunkulu phuma nabantu bakho Nkosi ube uThixo kubona uhambe nabo Nkosi ube insika yefu ube insika yomlilo empilweni zabo nengane abayishiya emakhaya Nkosi sithumela umlilo wakho wezulu kuzona Thixo namandla sithi ifihle ngegazi lika Jesu Kristu waseNazaretha siyabonga Nkosi ukuthi unguThixo nathi ngaso sonke isikhathi athu Davide noma ngihambe esigodini sethunzi lokufa angikwesaba kubi ngoba wena unathi siyabonga Nkosi for your presence in our life continue being uNkulunkulu empilweni zethu siba bantu kwena siyabonga moyo ongcwele siyabonga Nkosi akekho ongalinganiswa nawe akekho ongafaniswa nawe ngempela ngempela unguThixo wena akekho njengawe akekho ongalinganiswa nawe we give you all the glory we give you all the honor you worthy to be praised manje kuze kwephakade naphakade amen
Yeah.